fise sininya kwizera urungi tigigwa titigido vyukiza Yeshua amashia
nasanzi vizigiro ni jambo yawe ubuntu bwawe izo nkome zizanje Yeshua amashia
nisi bendera yanje
Yanyoke jivya ha Umberi nchuti Kandumberi mana Yeshua Hamashia
Tina humuka, ni tina ya Yeshua.